See yourself as a great person. Who saw ba ubenya ware papa? Who sa bema ubenya yere papa? Who saw nipa wo vision? Enipa hwe de tu ya newam. Enipa hwe de yate. Enipa hwe fie bi obi firi mu. Enipa hwe school bi obi akọ. Na me asafo awrade de. Me nhwe ba bi a onipa ni firi. Me nhwe ma me owo no. Me nhwe papa owo no. Me nhwe busia bone bi ofiri mu. Na akoma esiesie no. Enu mu na metena. Don't look down upon me. Sana na meni suade huno. Wofo se enru wo standarda. Don't look down upon me. Emu me bonfia. Emu me fo. Jungle.